Inibingelele kuphi nawuphela kufunye kolombuso njengamanje babukeli be Select Africa TV emakhaya.
Sawubona.
Ngani yakwethu into engeke ngiyikhulume nje manje ukuthi iAfrica TV wabathi umuntu ayexist iyaexist ngiyayibona yenzani and two uyinkinga usala kude abantu abakubonjwa kude nesigungu sakho nethimba lakho khona uNkulunkulu into ayivezile namhlanje ngibona into engakaze ngiyibone ngiyabonga ngithi Africa TV go on.
Yeah, I don't.